decimos nosotros.
Yendo mandu mani ya tumezizwe ni slata somje beno tela mzima pechempe chempaso nemba ndati isio za matu taipomu ndaba sate ya tenabasa nyimba ni mkonto kwa zika ndaba ikana manzi dictionary ndaba zaati tumde ni wanu nyanja nga pete ndu ngati nyaka kwa pili ngati ya fulela waneta skuku ule mtalo sale moshali kriya mtolo maka ngatu tonga fule gini lele nabo sanga nini mingi lele echo hani spekonya maka ipeli kpele mazi nyendo ota lalela ke uketele zlo okulu mayo abaning bati WhatsApp ndota yei watula mandota au posti kanti yenu suwile kuphelile yini ngawe. Yes, let it be. Asibambeni kanjalo. Useyahlupheka ukhehlelezi ulale ngadlile uxoshiwe emhlanga basho njalo uxoshiwe emhlanga kubi usehamba ngo-upa kunjalo nje. Since ngathatha i-decision yokuthi angisapost izinto zami sengine peace of mind because abaningi abasanginaki ukuthi ngenzani kanjani i-peace of mind and there are some reasons why kungafanele empilweni uposte i-success yakho. Kumnandi ukuphumelela without showing people because awuzondwa nanoma ubani kodwa uyohlonishwa on a level yakho ephansi. Kunabantu abaphumelelile abangaposti abahlonishwa futhi abanganakeki abanazo izitha. So I've decided maybe ukuthi let me just reduce posting, maybe impilo ingahamba kangcono. But today nansi into engizokhuluma ngayo. Namhlanje ngizokhuluma ngomuntu othi umuthi ngiyawusebenzisa kodwa ama results omuthi angiwaboni, but ngisakholelwa esintwini sakithi ukuthi ngempela ngempela idlozi likhona. Kanti umuthi usebenzela banjani noma idlozi lisebenzela banjani? Number 2 ngizokhuluma nomuntu othi ngumuntu wesilisa ave ngibathanda abantu besifazane, but nginenkinga ukuthi mangeke ngambatha naye noma ngalala naye ngivele inhliziyo yami ithi ngingasamfuni, angazi ukuthi yini edala leyo nto. Number 3 ngizokhuluma nomuntu wesifazane othi ngifike ngimthande 2 days umuntu wesilisa noma 1 week, after that nje ngizwa ukuthi chifa enhliziyweni ngabe samfuna nokumfuna. Okugcina ngizokhuluma naye yilo muntu othi nginabo abantu abadala njalo mangiyohlola abakaze bayeke ukuthi ngazalwa ngembede, but angazi ukuthi ngi-activate kanjani leyo nto. Right, asiqale lana. Wena othi umuthi uyawusebenzisa, umuthi ubona ngathi awukusebenzeli nama sengihambe kakhulu izinto azenzeke. Number 1 kunomuthi abathi umphumeleli lo muthi ikakhulu ikhubalo ozolithola kakhulu eZimbabwe ulithola laphana ko Matabeleland. Matabeleland South. Masikhuluma ngoMatabeleland, sikhuluma ngoPlumtree, sikhuluma ngoFigtree, sikhuluma ngoMalalume, sikhuluma ngale ziyayindawo nje. Mawunyuka uziyofika koMadlambuthi koDombodema. Leyo mithi uyithola eduze komfula. Loyo muthi ngaphe South Africa uyawuthola, but uthola kulabantu abakha ngaphandle. Ubaluleke kanjena ke lo muthi epharmacy yami ngukhande ngawufaka kuleya product ebhalwe umxazululi. The reason sawufaka laphana lo muthi wawuxazulula noma usuke udila ngqo kakhulu nedlozi. That is why ngithi mawusebenzisa umxazululi ungahlukani nalento okuthiwa isigubhu esincane esitholakala epharmacy kakhehlelezi, because amakhubalo engiwasebenzise laphana kakhulu amakhubalo abuya emizini noma emazweni engaphandle okunala okuanda. Uzokhumbula ukuthi amaZulu ushaka usuke la esandlwana wanyuka wazofika la okwafika kwabulawana khona kakhulu endaweni okuthiwa yikobulawayo eZimbabwe, la okwafika wayophelela endaweni okuthiwa yiseZambezi abangazi noma wagcine welele eZambia noma kawelanga. But it's a history for another day. Kunamakhubalo akayihamba amabutho wasebenzisa engibale khona kakhulu leli khubalo engilishoyo. That is why ngithi ungahlukani nale product noma nalo muthi abathi umxazululi, ngoba kuneyinkinga eyiningi ezisadinga ukuthi edlozini lakho uxazulule. Uthole ukuthi wena impela komali makho ukhule kahle, kodwa ngapha kubo kababa wakho kunezinto abangazenzanga. Lwamuthi ke ube sewumela izinto ezinjalo eyidala ukuthi mawusebenzisa imithi igcina ingasebenzi kuwena noma isebenze kwesikhashana kuvele kube worse kunakuqala. Uma uthola izinto ezinjalo noma leyo product enjalo, ngicela ungayiyeki bese mawuqeda kuyisebenza leyo product ubese uqhubeka ngomuthi owulande kumakhosi wakho noma enyangeni yakho ubone ukuthi leyo nto ngeke yini iphakame isebenze noma ivuselele izinto kade uyisebenzisa ngoba uyakwazi ukuvuselela lezi zinto kade uyisebenzisa. Bese siba nombuzo othi mina khehle lezi ngifike ngilale nomuntu wesifazane bese ngijika ngingabi samthanda kwenziwa yini lokho. Lalela ungabe uyivumela imimoya enjalo noma idloze enjalo ungalivumeli. Kukhona uma uyohlola kumuntu wesizulu kunezinto ofanele afika azenze. Yazi kubalekile wesinsikhathi ukuthola inyanga mina nje umuntu bese ngithi ngicela ungiphathele ubulongwe ungiphathele amaqanda bese ungiphathele inkukhu emnyama esizokhipha inyongo bese siyifaka khona bese kuba nemithi emibili esiyifaka phakathi laphana yini esizama kuyenza kunalelidlozi okuthiwa umdliwa idlozi okungalona lasekhaya kini elifuna ukuzohliphiza that is why umuntu esilisa omnyethi mayiqala ethi uvusa ikhaya mawuqala ukuthi uyalivusa ungena ezikweletini uthatha umfazi uyahamba uthatha omunye uyahamba ingoba kunalelidlozi okuthiwa umdliwa noma kukhona abantu kwesinye isikhathi wesifazane owakuvala wakuvala ngento abadistikili isidikili leyo nto umuthi nawo ojulile kakhulu so leyo nto uma uqhube ungayisukumeli vele izogcina idala ukuthi ngelinye ilanga ulale nomuntu bese hamba ethi yena wangidlwengula ngoba leli dlozi lisuke lifuna ukukuseweni noma lingafuna ukukubona wena uphumelela uvusa umuzwa kini. Omunye umuntu esifazana athi what about mina ke engifika ngimthande 1 week after that ngingabe samenzela lutho ngingabe samthanda. Uqapheleke kukhona abantu besifazana abanye abangena kwi-trap othola ukuthi uthandana nomuntu onelwane noma uthandana nomuntu osebenzisa izinto ezipowerful ezigcina zi-overpower ngisho idlozi lakho. Idlozi lomuntu it's not easy to lithwebule elakhe elakhe kufana nesiphiwo somuntu ngeke usithathe kodwa uyakwazi ukuyidistracta noma uyakwazi ukuliphazamisa lingasasebenzi ngalendlela. Umbona kanjani umuntu othwele noma osebenzisa izinto ezingekho right? Loyo muntu unemithetho eminingi kakhulu. Okokuqala ngicela ukuthi kunezinto ongafanele uyibambe la mangisebenzisa. Number 2 kunendlo ongamela uyingene. Number 3 uspender unconditionally maybe kwesinye isikhathi spender etshwaleni noma espender kubangani bakho noma but mayifika kuwe kufanele kwenzele wena kuba nzima isandla sakhe sibanzima loyo muntu kusuke kunezinto ayisebenzisayo. Bese siba kulomuntu othi mina nginabantu abadala ngazala ngibhedi bahlala bengitshela but bayahluleka ukungibulela. Nikhumbule ukuthi wonke lama lezi zinto engihamba ngichaza angichazanga deep deep kusafanele singene deep deep bengikuhighlightela. Kunalo othi mina nginemoya nginamadlozi ebusuku mangilele ngiyaphupha izinto zonke noma bangitshela ukuthi ngiza. Okokuqala umuntu ozalwe embethe number 1 unolaka oluyisimanga but uyakwazi ukuthi ekugcineni ayizisole. Iphinde unolaka kodwa ekugcineni uyakwazi ukuthi ayisole. Number 2 awungenzeli into esimple. Uyazi mawuna ulo muntu ungahlukani esikhathini esiningi at least once a week sebenzisa into uye pharmacy yami uyofuna into okuthiwa isigezo ebese usihlanganisa nobisi okuthiwa fresh milk at least once or twice a week geza ngaleyo nto but ikhona imithi eqondane nalobo bantu straight okusuke kufanele ukuthi mawuhlolelwa kuhanje phezulu kwezinto ozazi ukuthi these are the facts maybe iphupho awukaze yini uphuphe kanjena kanjena kanje may confirm bese kuba nemithi nesiko okufanele siqondise straight siqondisa lapho but ke it's a topic for another day. Mina nawe 071 130 7808 egoli 066 00 266 33. Asifakisani imali at anyway. Umuntu mayiti faka imali noma ekhuluma na ku Facebook inbox, that is not Dr. Kethelezi. Ngiyacela kuphela thina sikunika i-direction enefonini ngeke uthole u Dr. Kethelezi, uyothola abasizi bakunika i-direction. UNkulunkulu anibusise, ngiyabonga.